Chaise wa guru nange wenda bi. Chaise wa guru. Ah, shwale chaga ukujaye. Mm. Chaise champ.